ayihagi noma sengikhulile but still ungiphathisa okweqanda bontanga banokungihleka bathi ngiqanda likamama indaba understand and understand uthando lukamama umama kimi njengehithu yena ofudumeza ikhaya 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 ngomama noma ngikhala ngibiza umama ngiyembeze zama sinyagwela phansi makusakhona umama ngokuthando lakho mama bheka ngindoda namhlanje ngaphandle kwakho nobaba ngabe bengiyophelelaphi sukuma mama nobaba usuku lenu namhlanje ningikhulise ngaluthando loluthando lukangolwandle sengindoda manje mina ozovusa umuzika baba ngifune nibe proud nami maningibona.